Achicha sin Igwe. Lena Achicha sin Igwe. Lena Achicha sin Igwe. Lena Achicha sin Igwe. Onyo bara ya ne memba. Onyo bara ya ne memba. Odogwu Achicha sin Igwe. Onyo bara ya na kwore. Achicha sin Igwe. Onye obara ya na eme mma. Lena Achicha sin Igwe. Lena Achicha sin Igwe. Lena Achicha sin Igwe. Lena Achicha sin Igwe.
Achicha, 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 onye obara ya na-eme mma. Achicha, 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 onye obara ya na-eme mma.
Chika dibia nwanne m,
ọ dịghị onye dị ka gị.
Ọgbatobi ihe ka na-apụ gị.
Ọgbatobi ihe.
Ọkwa gị nwụrụ ihe na-eme. Achicha le, achicha sin Igwe, onye obara ya na-eme mma. Eucharistic Jesus,
the blessed one.
Oka achicha ka na-akpọ gị,
onye yiri gị
na oka aja juru n'obi. Kemere anyị nwere onwe anyị, ebe iji n'ọbara kwụọ ụgwọ. Sacha mmehie anyị.
Lord Jesus Christ, true manna from heaven, you are the word that became flesh to dwell among us, and also the flesh that became bread to live in us. True manna, we thank you, bread from heaven, whose blood has done us well.
Mighty Redeemer,
mighty Redeemer,
you are the bread from heaven,
the bread from heaven.
You give us new life and hope, you give us salvation.
Thank you, Jesus.
You paid the price upon the cross.
You died for me.
And gave us victory. Through your death upon the cross. The bread from heaven. Good Lord, has done me well. You are the bread from heaven. You are the bread from heaven. You are the bread from heaven. The bread from heaven.
You must know my blessings. Oh, daddy. Oh, yo, yo, Jimmy. I'm a little chibu.
Oh, double me, oh, double me. Oh,
double a kata kame.
I can't do any job, oh, do. I
go ne chamba.
Oh, bangi kanyi ne buliyo.
Kika mona po.
Oh, bangi kanyi na poni sela. And you sing it, Badata, Badata, Babike,
Jesus,
Babike, Nebanino,
Chim, 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 Chim,
Chim,
Achicha kesi n'eligwe wa Onye ọbara ya n'ime mba
Ena achicha si n'igwe
Onye ọbara ya n'ime
mba Ena achicha si n'igwe
Onye ọbara ya n'ime
mba Ena achicha si n'igwe
Onye ọbara ya n'ime
mba Ena achicha si n'igwe
Onye ọbara ya n'ime mba
Lena, Chicha, Sinibe.